kasiebo kasiebo teo ana abna frema papa bi mede eba besommo afae jebre na hwe ensem ni mu ankasa akwa ensem ni mu no abrantie bi a bibinti yanfa ne din ametudwa a oye adwuma ewo ka international airport ababeto confidence yapo no so se abrantie yi abeni abina one nam ena wo yue wia sebe enyema efri akwentifuo eho enam saa nema nema semsemi so na akwentifuo ni bi eye complaints a na mpenifuo no ebu endu so kra nti won ye se won be set cameras na o ma hwe nipa kra na odi saa ensemoni no na enam so ama eno ada yara abata confidence yapo no so se abrante ya na odi saa etutrasem no wonom ensa aka no na wonom ensa aka no no wɔn hwɛ ne nneɛma mu na okita phones edu mekyerɛ 10 new mobile gadgets a na ababɛka ne nsa ɛnam so ɛma wɔnom ɛfrɛ apolisifoɔ ɛma saa abera me ne wo ɛkasa no aberante yi akɔkɔ pie mu ɛwɔ apolisifoɔ akakye sɛ wɔn ɔnkɔ na ɔnkɔ yi kɔ adubɔ no a yɛde abɔ no no ano na ha ɛna mmerɛ ɛma akwae ɛma mede nea ɛkɔ so ɛba abɛso mu nti sɛ woyɛ nnipa bi na sɛ wokɔfa wiemhyɛn ɛfiri Ghana ha akɔ amanfoforɔ so a na wayɛ ahwɛ Mesdames, nasi, et maman, et nous chat, à des chiens.